E karanga ana ngā kākāriki kia aro nui te kāwanatanga ki ngā tamariki Māori moana nui anō hoki I te putanga o te kano ārai mō ngā tamariki rima ki te te kaumātahi tau te pakeke. I puta I te minita a Chris Hipkins I Nanahi, ka puta te kano ārai nei hei te tīmatanga o te tau hou, engari kāre ngā tamariki Māori e whakarau papatia I te mea he nui tonu te kano ārai mō te katoa. Koe nei whai muri I te pūrongo a te rōpū whakamana I te tiriti e meana, I takahi kē te kāwanatanga I te tiriti o Waitangi, I te putanga o te kano ārai tuatahi. Anei a Muriwai Hei.
Kua tata tae mai a hana koko mea ana perehana. He oe kotahi tonu te mea e pirangiti ana e te hāpuri nei.
We should have been prioritised right from the beginning of the rollout of vaccinations, and if we want to get it right this time round for our tamariki for 5 to 11 year olds, we definitely need to be prioritised moving forward.
No nanahi nei puta ai ngā whakamahuki mo te āhua o te rautaki pūero tamariki ki te kano ārai. Ka tīmata hei te hanuere e tū mai nei.
We know that we don't have the vaccination rate amongst Māori that we want to have. We have an opportunity with the rollout of our 5 to 11 year old vaccines to do things a little bit differently.
Hei tā te pāti kākāriki, me noho mātāmua ngā tamariki Māori Pasifika anō hoki, I roto I ēnei whakaritenga.
Me whakamana I ngā tamariki Māori me ngā tamariki Pasifika.
Kua kite kē mātou I ngā raruraru kua puta nā te tō muri o tēnei mahi ki ngā Māori.
Hei tā te kaiarihi takirua o te pāti kākāriki, kei ngā rātonga haura Māori kē ngā whakautu.
He takahi mana tiriti tēnei. Nō reira, me whakatika te pūtea me te mana mō ngā rōpū hauora Māori.
Well, this system wasn't set up for Māori and we've been saying that for a long, long time. And the Māori partners, Māori providers, those of us who are in the whānau water networks have been standing up since the beginning of COVID and we've been saying you need to prioritise our people.
Me te āki nui a tēnei tākuta ki ngā mātua e horuku kūwana.
Wā haere kē wētahi ki te hohipera. Kua mate kē tētahi, no reira ko tāku me kawarawa tātou e whakaiti i tēnei matenga, i tēnei māuiwitanga te mate karauna.
Hei te tekau mā whetu o hanuere timata ai te pūero tamariki ki te kano ārai, me te manako ia ka hoki ora mai a hana koko anō hei tērā tau. Muriwai Hei, te karere.